Oi no re tiwi e hia mono tangata kua whakawhaiti mai ki tāmaki makaurau i whakawhaiti mai ki tāmaki makaurau mo te matatini rua mono urua tekau mā toru. Aha koa ko te nuinga he Māori e hono pūmau ana ki te ao Māori. Tērā hoki etahi kāore e whakapapa ana ki te haka a te Māori. Engari e rongo ana rātou i te wehi o tēnei taonga whakahirahira a tātou. Kei a Cruise tangi rā te pūrongo e whai ake nei.
Whakatōpū mai ana ngā matatini. Me te aha e ruku hōhunu ana ngā tauiwi ki tō tātou ahurea.
I first came to Aotearoa, it was something that I saw on TV, and I was like, oh, what is that? It looks so cool, it's amazing. I'm a professional dancer, and so seeing that was something that just touched me.
No America, a herring. Ah, e whakataurite ana ia I te āhuatanga o te motu ki tōna whenua. Ki tāna titiro, he miharo te kite I te iwi Māori e whakanui ana I te ahurea Māori. Hei tāna kaore e pēra ki tōna ukaipō.
And so for me, coming from America where, you know, a colonized nation where that doesn't really go down, it's great to be here to where it's celebrated, to where it's, just put on display in such a positive way. So it's great. So that's what touched me, is that just something that's cultural, that's indigenous, that is, beautiful.
I te wā o te ui ui nei I kitia ngā kākono o opopo e haka ana. Hei tāna he riri huarawa o tira he orite te ihi, wehi, me te wana o te atamira.
It was absolutely brilliant. They just all jumped into formation and they just performed like stars, you know, they performed like the teams that were seen on stage, so it was absolutely amazing.
Me te aha, he hira hira mā Jameson ki te kite te hononga o ēnei tamariki ki tō rātou whakapapa. Ko te mana me te aroha I puta ai.
It's really powerful. I'm so happy for these kids that they can connect with their culture and just love it, you know? Yeah, it's great.
Aha, ko kaore ngā tauiwi no Aotearoa nei, e taea e rātou ki te rongo I te mātū o te ao Māori ki te matatini. Ā, e poho kereru ana a Murphy ki te noho ki konei hoki.
I'm from the UK, but I actually resonate with it like amazingly. It's unbelievable. It's super moving. I almost feel proud to be in New Zealand and just watching them do their thing is just awesome.
Tauiwi mai, Māori mai rānei. Ko te āhua rire rire o te matatini e puta tonu nei. Cruise Tangira, te karere.